Kua hau, ko Rāuri Waititi, e kia ana I runga I te pono, I te tika, I te ngākau tapatahi. Me te whakau anō, ka noho pirihonga, ka noho pūmau, kia kīngi harehare, te tuatoru. Me tōna kāhui whakaheke, e ai ki te ture.